Merci beaucoup, Kouana Mgashtengaha, et Karibu Chane, Mugamba Mugide, Mukri Kenane, Hip Hop in Burundi, Yateguena Nico TV, Murahav Kade, Mugion Vilide, Mgacherede, merci beaucoup.
Ah, mais bah, Higana Irabanda, Yasiyonon, nous moussi tugi emuri, second round, Yakar de finale. Nous moussi, our competent, comme il s'en est, mais Zababari Bani. Ariko turabona umwe yatashoboye gushika yagisinzi byamushikiriye na information yatanze cyangwa ashobora kuba yatinya higana byose birashoboka sije none hama nimutwenge ibintu birashika umuntu agatinya akabona abantu bari kumwe akavuga ati hano sindi buhace urabona so ikintu gihari dufise nimero zitatu hano ihigana ni Hip Hop in Burundi yateguwe na Nico TV dufise abajiriste bacu hano Fabelov Kivodo no Mustrategica na DJ H yes I abantu bari hano turaza kuronka ibintu bishimishije sana turajyoherwa biteye ubwoba Hip Hop in Burundi abarapere bari hano ni batatu bashoboye gushika ari Kalashnikov Musomini hamwe na Amovampa niyo bashoboye gushika hano ama turaza kuraba icyo bagira badukorere mu mwanya mwese muri hano mufadikanye na abajiriste biwacu muraza kubona igikogo ko kimeze ama muraza kuvuga ati ujya muntu vraiment nguko tubibona umenga bahengamiye cyane ariko ndizera abajiriste bacu vraiment icyo kintu nikirimo muraza gushima yo eka twakira umujiriste wa mbere umuntu tumwe agirisha tubwiye mu wa kabiri mu wa gatatu cyo tubandanye sibyo none ya amashimeshi kuri bantu bajiriste bacu na Nico TV yateguye bino byo
hola muraho tuchane ok, bon, dans mon budget, nkuko vyabaye ubwa mbere no musi kandi vyoba neza nkuko vyabaye ubwa mbere twongera tubabwira abaza guhiganwa yuko twebwe nkuko turi ngaha twifuza gutora umuntu vy'ukuri abibereye twifuza gutora umuntu muza kubona vy'ukuri yuko uwa mbere muze kubona ko ari uwa mbere wa kabiri muze kubona ko ari uwa kabiri n'uwa gatatu mubone nyine ko ari uwa gatatu donc uwa kane mu gihe yavuyemo umva asigaye batatu kandi muri abo batatu hafise amahirwe abantu babiri gusa hanyuma ikintu je novuga nta ntiriwe ndavuga birebire nta bintu vyo kuraba ngo urumva ngo uri muremure ngo uri mugufi ngo umeze gute twebwe turaba icyo waririmvye turumviriza lyrics zawe twumvirize flow yawe twumvirize technique yawe hanyuma ikindi kintu nacyo twosaba abanza gukompeta ngaha nibaza ko baza guhagarara hake bagereze bara baturabe bungire barabe public haje makano kugo kuko rino higanwa ntirihagaze gusa kuri ivyo umuriri tsi technique kwa rihagaze kuri vyose dushaka yuko uzova ngaha azobamenyere vyose kandi yerekana yuko vyo kuri ari umuntu rapa ari kararapa yerekana vyo kuri quartier navyo kuko abarapere nabantu keshi na keshi baba fier nabo donc icyo bari usanga biyemera vyo ndavuga ngo bari yemera ariko nuko uri fier n'icuri uko uri kose so rero nico rero tubasaba uza kuza ngaha imbere ntagira akantu kisoni kaza kubamo cyane akantu ko gutinya cyangwa kugira gute wigira uwa hatari nicyo dukeneye ya murakoze cyane
oi 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 yes ndashe kandi gushima ariko cyane dushimira imana kubona ikindi kintu nocishamo hari abantu bakunda kutuvangira bakaturirimbira ibintu bitameze sinzi sana yendi bitumaze ariko mugerageze utondeke ibintu bigere neza hanyuma kikigira kabiri twisunga cyane kumvura ibigwacu dushaka amajambo mashashi mashashi yanditse neza pana bya bindi wowe ndagukunda ndagukunda ego n'ibyo mugabo nukuraba mukatuzanira ibintu bishashi nabi Jean kuvuga ni Jean Patrick Ivodo murakoze cyane
nkuko bagenzanje bagiye kubishikiriza tuje kuraba talanta y'abaririmbyi bano kwita gato karakura ubwa mbere nosaba yuko twoshimira Niko TV mu by'umwihariko kuko mu myaka itiye twamye dufise icyumviro ko kufasha abarapere mugabo turashimiye cyane kubona Niko TV yarabyiyumviriye gusi navuga reka dufate uyu muti w'abarabu na hip hop kuko usa nk'ukinyuze mu muziki w'u Burundi twashaka gusaba yuko abarenga bose vraiment ngo bakomere amashyi abari muri team yose ya Niko TV duhagaze ngaho imbere turi abajournalisti abapromoteur turaza gutera intege abazovanga muri higanwa ko tuzobafata ku mugongo nk'uko Niko TV ibikoze tuzobafata ku mugongo mu mpande zose tugasaba rero abariko barahiganwa biyerekane bakishyire imbere mu bugenegene bwabo kuko tuba tuza kuraba ubwo bugenegene ntituza kuraba ngo ndamuzi cyangwa kuko nta n'umwe tuzi muri abo twashaka ko gushyira ingufu mu byo baza kwerekana abantu ngaha ama twashimira abashoboye gushika ngaha mwese murahawe ikaze
cyangwa twajya dusabe abari guhigana kugira bashe hano batore nimero tutabire igikorwa murakoze cyane Ije chenda mikura, sige nune kigwe. Chenda mkura, jeje ya chenda mkura yu. Fabi nunga ya kuzati kwenye kwa. Na hali kondize yuko wa rapaz vi watu wanafisa matara. Walite kwenye leza wala hawa mwani kwenye lejo, nigishi, biti wala ya hawe. Uru mwisa ya kutuwe ni kitu wa shawwe, sige mami. Ama tutalize kutema, wa shu ya kutuwe ni mele ya mbele, shu ya kutuwe ni mele ya tuwe maeki. Ama, ahagala la hano mdi. Hali mbili wasa kubona wajiliste neza na fans. Ya ni amu rapper, ama hali presenta hawa ya seru kie. Ni mbili dinyene vikini kenye mishuwara kuu. Mifa shabuli kompetisya ni kese yele mani. Umutipa ya ti, ni hali mbona? Hei, haku mbika visuko.
Haku mbika visuko.
Jeku mbika, nuko mbesi? Mani zike nani? Oya ninjye nawe ko kumutsinda bisubwo ayo abashime zigira abasubwo abushire bisubwo Inzani amujambo bibi mwanzo Ega tumba kire ishe kire kire na kini ni abantu byore sije na
Ubu chuti, 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 ubu chuti Merci. Amuri Dieudonné. Amuri Dieudonné.
I'm a revamper. Emmanuel Zumbi se tatuindira manota aza kuzira aza kuzameze gute. Tuja tenje inimere ya kami ya shawa kushikahani mbele ya ama tubandani. Second number.
Shira kushira kuna su.
Ile kama siwa asani muna fisugo.
Nikonga nura. Mbili mtiniishi msaani.
Ya, natu ambire. Ika tu ugiri chamu zanye. Tose tunakiza liko akibuto mwareneza. Sige unwani. Mswe mbili.
Simbalika. Ego, ndabara mkijo miese. Chanza nga, nikompetisho miese mwarabizi. Ndikonda kompita mwandi. Ndabili kuna ajuna umyo chance. Ndikujo mwende mifinari. Ama na serukiye zone ya Kabiga urakoze ezina Pilkes Abyarimana aka Musomini. Ubucuti chuti
Jesse na mnyo kwa shia kufuka yuko kwa liki mkiwi chen kwa liki mchiza. Aliko ujusubili debo kukia tukumvene yeza kwa yu mistari. Yes.
Habyarimana Pericles Pericles Habyarimana
Habyarimana
Yego
Okay Uri menakuru umuniga
Umuniga Ya bivanye na hip hop cyangwa tu
bigezega So ishambere na mbere kuhaje
Merci beaucoup
Yego hanyuma ishakabiri nacho Eske imistari yawe wari kuraririmba imistari wari usanzwe ufise umutwe yose
Ego kuko ni composition yanje nagize Ego
Ariko nigeze kumva ahantu bigucikana ugacuguma ye aha ye nikubereke
Nibyacitse ahubwo gusa Oya ntiyari yagiye ndayifise imistari yoyo gusa nayi ndindire cye ninjira kugira byinjirane ni beat ya bivaye integuro y'umuntu bivaye ingene wanditse cyangwa ingene wateguye ibintu
okay je no vuga kuzerekeye tugiye kuri tema babahaye ubucuti nza ko babahaye ubucuti eske babagiye gusigura ubucuti cyangwa babagiye kubaza ubucuti
baduhaye tema ubucuti ubucuti turavuga ngo imiryango bimeze mu kibano
ngene bumeze
eh
okay ariko turiko turumviriza ahanini wewe umenga wibajije kubaza ati mbe ubucuti ni iki ko tubona ibi nibi bishika mbe ubucuti ni iki donc harabaho ubucuti cuti akabaho n'ubucuti niko bisigura ubucuti cuti ni burya usanga bumeze ari bwa fake hanyuma ubucuti bw'ukuri bukaba bwa bucuti nyine bwa bundi bwo gufashanya so navuga yuko wagerageje ariko hagiye mu tuntu tumwe twagiye turagusoba hanyuma reka tugende kuri flow ngiye kumviriza flow yawe yigeze ihinduka waririmbye flow mugabo mwanzo mwisho yagumye ari yahindi nyine maze kutugeza uhinduka so avyine kuhaje mwese agira style yiwe ariko byuba byiza yuko uri muri competition utegerezwa gushaka kabijya donc kugira ngo byumvikane yuko hari ikindi kintu ufise muri wewe nyene muri flow hanyuma icyanyuma nohereza ko ni gucerekeye technique technique nayo nyene novuga yuko wagerageje ariko na tuntu twinshi tuducanganya twinshi washizemo mu guhindagurika mu vyerekeye technique so ariko vyose ngira abafana baba gukomera amashyi n'abari ngaho bose
yes jesse fise byinshi cyane uvuga ariko reka mbanze ndagushimire bavuga guti indinganizo ingene washoboye gutondeka imistari itondetswe neza ni sawa ariko uracyafise agahaze ku kintu kijyanye na flow mu bisanzwe umurapere aba afise inguvu nibwo waba uri mu mbamba ungana gute uba ufise inguvu kuko ziwawe zima ziri mu nda ubu ndi kuraririmba uri kuraturirimbira hano umenga ufite ubwoba umenga urakanye sinzi ingene umeze ya ariko niyumvira ko niwagira amahirwe ukarengana uzukorera icyo kintu uzugire siporo cyane kuko nta siporo ugenda ushobora kumurapera uzosanga ari wawundi umuririmba ubucuti ariko ari kuvuga ati ubucuti ijambo rigasohoka abantu bakaryumva sibyo ikindi kintu ukwiye gukosora ni inyifato kuryohora ni ukuvuga aba barashika ijana abari ngaha bose afite sitire yiwe nyingine araba ikintu abanyeri bari ngaha barafise ingene bumva ikintu rero ipfo kugerageza aba bantu nimba ari ijana ubinjiremo bose ubacemo bose kabisa ubinjiremo mu byumviro icyo ni ikintu kijyanye n'ubuhinga ni tekiniki muri kontrol ya sel y'iwawe ingene ubyifatamo hanyuma ku kijyanye na lyrics ntacyo navuga kuko ibisabwa muri style wari urimo birimo kama nakunze cyane ugenda washoboye gutondeka no kubyumvira ugatondeka urudome rutangura n'uruhereza ingene ushobora gutondeka urudome rumanuka n'uruduka reka jesu ni sabati wa gukomera andi mashi kuko gukurikira
mukomeye amashyi muri benshi kubera ko yambaye amakoti bituma mugomera amashyi muri benshi bagira amakoti arankanga jewe ndamutabure jewe umucani ni mucani nawe ndagutabure kanawumvira ikigongo basa nk'uwenda mutabuye usanga atagira n'ubwo wari ibyo yanditse bya bigaca biguruka kwezi si ibyo none mwana
njye ntabwo
ubu kipe ndamusezeye mu kanyosha yari amutabuye bye ndamwica ndamuheza Eka na wama iko gira kabiri ndaza kumuna niza hanyu.
Merci. Bonita Karashnikov na zahanzi. Hama nta byinshi ni mume biti nikore mu gahogo ni mwajyoherwa mukoma mashi mutwenge mpaka mwerekane ibijigo so
Yes.
Sinzi ko ari hano turahantu hato cyane ariko nashaka usubirire ngo tabiti yimo kumbure ku play ambere ya kabiri.
Yego.
Kuko hari ukuntu mega majambo. Cyese ndayumva. Eh
Turi muri koko nago turi muri show ni turi muri festival cyane turi muri concert sivyo none eh maze kuvuga ngo ngo niwe nyene hajya umuntu arashaka kubura amahirwa ruko mwene wabo ayamwimishije sivyo none maze kuvuga ati nibamuhe cha duhaguruka hano amano gacyugende sivyo ukaza kuhica ndagise bitubiko hari ma bro
oui présent
Habirebire kandi nshaka kuvuga mugabo ko mure kuri côté technique
Yego
Ashaka mere muvuru rugwe gatubi kuri côté technique
Yego
style za rap kino gihe abantu bakimera majambo Turayumva uravuga ijambo tukumva kuko abantu bakino gihe nta mwene bagifise Umuntu wakino gihe ugenda direct shayikaramu Apana kumbira ngo shaka ngo mereze ngo mufuniko ngo nabona ngo cyuntiza oya ni direct sivyo none Bisigura ko ubutaha ubukurikira uzugerageze udushire ku mugaragaro hakirikare uduhereze ijambo ryumvikana Hanyuma kuri côté ya lyrics ngende ndirimbo yawe yanditse ibintu bijyanye n'amarime si byinshi si kenshi ariko turumva ko harimo indome ziduhuza mugabo hagati muri izo ndome nta zirimo bisigura ko rero mu kwandika ubukurikira uzurabe no hagati parce que flow yawe iracikagurika icikagurika rero ifo kuraba ko hagati haba hameze neza mu byungane sinzi ko tutabona kaho mbari a ok ibyo ni ibintu bisanzwe mugabo kuvyibuka cyo kiriko gikomeye cyane hanyuma côté ya flo uhagaze neza kuko ufise ijwi apisi ni kuvura zifise kandi no gukontrola abantu wabishizemo
uko ngerageje kugaruka muri côté technique urumva ko ari gye rap yawe yagendera cinka ukumva yuko utashoboye kugarda ya vina yiwa urakwiye kuraba yuko ubigarde byo byose ukagoma uri very strong uko nabonye kuri fo umeze neza gose anini fo yiwa umeze neza kabisa sinzi ko ari waje wanyoye akantu quelque chose vraiment uko umeze uko nyene ikindi nacu nomera nk'ukubwira kuri côté ya relix nukuraba message uri kuratanga yuko ari yo teme baba baguhaye irevyo bavuze mu byinshi cyo babo hariho urumva yuri kuratanga ubu test ari abantu baba bashaka kumviriza ingene itanguye igitero ca mbere ari ikintu gitahuritse igitero ca kabiri ari ikintu gitanguritse mugabo urumva yuko wagera atora ibintu byose upacikako nanye ni si byiza umva na fond y'umuziki nawe nyene si urakenera yuko abantu bumva idee generale ibyo bashatse gushikiriza kuko abantu bari ngaho bose ndazi ko batumvirije ngo bumvire icyo washatse gushika kuvuga ku bucuti ibindi byose ni sawa yego
Kalashnikov
yeah
salam
safi boss chan
okay Kuri kwise Kalashnikov
kubera ari nko hitaziba
ngo
itaziba
itaziba
yes
bo nicho nacho twe tuzi hanyuma mazina yawe kuri ni gute
Celestin Chamwezi
Celestin Chamwezi
Chamwezi Celestin Chamwezi
Chamwezi okay asanzwe useruke muze quartier
Kanyosha
Eden
Kanyosha
Kanyosha okay bo ikintu chamera nagira mvuge jiwe nakunze flow yawe nakunze nukuno watwaye text yawe donc wo ukabandi bavuga ubucuti wo wabicishije muri historique ukuntu yene comme théâtre nova nakunze ukuntu wavyanditse me bavuga ati nta nyambigura gahonzi hari ijambo wakoresheje wavuze ngo sinane ku mbuga barikoresheje okay bisanzwe urazi indirimbo n'indirimbo kandi biri ko raririmba ngaha bijya muri aya makamera aya yose sivyo rero ivyo wandika uramaze ugakontrola ati mbe nanditse iki kugira ngo indirimbo yawe ntishobore kubuzwa bo igituma tuko turavuga ibi ni kugira ngo ubu muririmbye vy'ukuri ngane watsindi higano acha ni wagira icense ukarengana donc uwe uri muririmbye ufise wagize icyo usigarana sawa hari ijambo ushobora gushyiramo rimwe gusa ikonona indirimbo yawe yose igatuma indirimbo yawe itagirirwa promotion igatuma indirimbo yawe abantu batayakira neza so nk'iryo jambo wari kuraba akandi kantu ushobora gukoresha hanyuma ikindi kintu nacyo noja ko je nakunze technique yawe ariko kugira technique nyinshi udashobora kuresista souffle yayo nacyo nyine si cyiza kuko wumva yuko uri kurarapa akagira ahantu bigucikana kubera soufre donc nicyo cyose uzi ukigirira ama travail urugira travail si kenshi sawa kuko iyo ugira travail cya ndavyumva hanyuma itagira travail ndavyumva hanyuma kuvyerekeye bon bindi byose ni bon ndakwifurije bonne chance
merci
ama ndibaza abajiriste bacu turabemera nubwo muri ngamba wemera sibyo none no guhenda amakuru y'umwe mureza kubona ibikorwa ariko ikintu nizeye nabwe ariho ni bano bajiriste babasumba sibyo none Nubwo barashaka kwa mwibiriza ariko bagasagara ibindi bintu batageze. Okay. Ndabara mukije. Muraho. Fresh. Okay. Ama shimikora musuko kuheranase kugira bya bine ngo tugira amahoro tugire gute bon. Nibaza ko turabajene. Mugana nabijya kubiramukanya turabajene ni bon. Ni sawa. Yeah. Ama nibaza ko bo dingaha na jiri. Sivyo? Hanyuma mu nyuma nacyo muze kubibaza bonyo. So hanyuma mu isanzwe kugira ngo dutogwe ngaha muri jiri. Suko suko turi bihangange birenze. Ariko nuko twizewe kandi bakaraba ati ese uwo muntu arashaka kuvuga ijambo ry'ukuri ritumbereye. Hanyuma kandi bakaraba n'ubumenyi kandi ushobora kuba ufisemo ibyo bintu. Bibaza ko twarashimiye Niko TV kuko yadutoye. Hanyuma kandi natwe turemera yuko tuzoyikorera tudahengamye ataguhengama kandi tuzoshyira imbere ububikwiye kandi yuko umwe wese mu kazoza gukompeta dutegereza kugira icyo tumutekereye. Kuko iyo batwareka bakaza gukompeta hanyuma agace subira inyuma kuko nyine atacyo tumutekereye ntacyo twaba turimo turamwungura. Nicyo gituma tugira ibimeze neza ibiri muri côté positive n'ibiri muri côté negative. Sivyo? So rero kubw'ibyo nibaza ko umwe wese uza gutsinda uwa mbere cyangwa uwa kabiri cyangwa uwa gatatu aza kugira ikintu ategereza gutahana. Kuko aha turacyari muri edition ya mbere. Hazoza no ya kabiri twito hazoza edition ya gatatu ariko mu nyuma hazoza ma demi finale hazi finale donc ahore muri cyo game zohura n'ibindi byana by'ibisare ibirapere by'ingufu sawa. Kugize rero uza kuva ngaha aze kuba nyene abona ati vema ngiye gukora aho gusumba ivyo nerekana no munsi. So rero kubyizyo nibaza ko turi muri jiri turi batatu namusese je mvuga amanota uza kuvuga amanota ni kivodo uza kuba uwa mbere bize kumukomera amashyi wa kabiri umukomera amashyi ako kandi n'uwa nyuma suvuga ngo n'uwa nyuma gusa urazi yuko habura na babiri hagatsinda umwe sibyo. Hanyuma kandi n'uwatsinzwe bisanzwe tukamukomera amashyi kubera nawe nyine kugira rimbe ngaha hari abantu benshi batinya amakompetisiyo bibaza ko bari bane kugira ngo haze batatu umva ko harimo wagize ubwoba sawa. Rero kugira ngo ashobore kurimbuka akaza ngaha umva yuko ari ikintu gikomeye cyane. So kubw'ibyo rero nibaze yuko mukanya reka dushe duha mikro kivodo no tutangura ya DJH promota hanyuma agira icyo atubwiye mu nyuma kivodo acagira amanota tubwire uwatsinze n'uwatsinzwe cyane abagiye kubandanya. Murakoze.
Je kuri je na byinshi za gushikiriza nkuko twama twahanura abaririmbyi nka mwebwe twabasaba yuko impanuro twabahaye
Nidushaka yuko Niko TV ingufu zoshiramwo mukubakorera ibikorwa n'imwaramuka murenganye muzoce mubona yuko muri bihangange twama twabihanuye n'abartiste bakomeye cyane iyo baje gutusaba ibintu bya promotion mu kazi dusanzwe dukora nashaka gutera intege abashoboye kuhashika ingufu bakoresheje bazobandane bazikoresha kugira imbere yaho ni hanini kandi ni heza uza kuba uwa nyuma novuga yuko atocika intege yobandanya akora rwose aho yabonye yagize amakosa akakosora kuko nitwaje kumuca intege twaje kumukosora ku kazi asanzwe akunda ndibaza ko yaje mu ihiganwa asanzwe abikunda ikintu kimwe kiri ngano uko yo atocika intege yokoma akora rwose agashika ku rugero rw'abandi aho bageze muri umwanya. Reka duheze mikro kivodo adushikiriza amanota nkuko yabivuze nimuze gukoma induru kwa ngo yabaye uwa nyuma cyangwa yabaye uwa mbere bose mubakomera amashyi kuko bagize ibyo bashoboye.
Nero kasafire kera ebane kumenga niwe mwahoze cyane Ebane muri muri cave mwanyotewe ni mushiri nyota inyota ichihera. Yes, nta byinshi tuza kuva ko byinshi bagenzi bacu bagi barabivuga, ariko niyumvira ko ari akanya keza ko gukeza bivuye ku mutima abashowe kwitaba rino higano rya Niko TV. Je ndakunda guhera inyuma. Eske mpera inyuma cyangwa mpera imbere? Inyuma mpera imbere cyangwa hagati? Okay, basi reka duhere ku muntu yakoze neza, sivyo none? Reka duhere ku muntu yakoze neza kuko yitavye ihiganwa, kuko hariho benshi cyane bagiye baratinya, ariko we yabikoze kandi yaje. Umuhungu yitwa Vampire akabashije gutoka ku manota 37 kuri 90, ni ukuvuga ko yagwanye ingwano nini cyane rwa ashobora kweza ano manota, kuko ntivyoroshe. Iyo umuntu ari muri kino kibanza aba ari umuntu afite ubwoba bwinshi, mugabo nta kundi, vita ni vita. Nuko Vampire yaronse amanota 37 kuri 90 mu mukomera amashi frame. None kumenga ayo mashi ni make, mumwongeze bana. Ebane mere kuwa kabiri cyangwa mere kuwa mbere? Oya tugende buke buke, uwa kabiri cyangwa uwa mbere? Wa kabiri. Okay, maraka tufatishe utaratibu wa kazi. Uwabaye wa kabiri yitwa Musomini, akabashije kuronka amanota 57 kuri 90. Mumpe amashi menshi frame. Hanyuma uwabaye wa mbere yitwa Karashinkov,
umuntu yabaye uwa mbere ni Karashinkov, akaba yashije kuronka amajwi 69 kuri 90. Ubwo neza yuko yakoze neza akazi gakomeye cyane, ariko kuma umuntu yarose mu majwi makofi bwana. Yes, aba rero uko ni ko ni yoroshye cyane cyo munsi, twizere ko ugukurikira musogaruka muzo kwitaba kugira ya muzo kwita kugira mu bushe bwibune ya muri na maso yanyu, kuko nitugisha kabya bibi ngo ngonaka ngo baritendere ngo bibi ngo bibi no lazima kila kitu vende kwenye mstari wake. Sasa kwa hiyo dusaye bajya ababiri Musomini nawe na Karashinkov babazi bacihanira mu gihe cyo kugirira na nyine sikya shamba shamba na sikya zo sigi wasa kusoya
ndabaramukije ndabaramukije numva mfite akanyamuneza ntangere kuri bino bikogwa bihambaye cyane Niko TV yashoboye gushyira ku mugaragaro kubwo kurondera impano na cyane cyane hip hop irakumirwa cyane, ariko nanone novuga ko ari amahigwe masa ku muntu cyangwa ku bantu bazogira amahigwe bakagira muri final na cyane cyane kuzotsindira ikibanza cya mbere afise amahigwe menshi cyane. Nongeye kandi gukeza bano banyakubahwa bari hano abacamanza ingene bemeye guta imirimo yabo, ariko bakaza gushigikira kino gikorwa kugira gishobore gushika ku ntego. Nuko mubakomera amashi cyane.
Uvuze neza cyane. Yes, Musomini karibu.
Yego,
murakoze cyane ku mijambo hanyuma nanje kari ku mutima nuko nushimira bwa mbere Niko TV yorganije bino bintu hanyuma nkashimira abantu bagiri bacu ngaha ukuntu bitanga kugira ngo bashobore kugira ibintu bimeze neza hanyuma ikindi nacyo navuga impanuro bagiye baraduha twazumvise navuga yuko tuzozikurikiza tukazigendera kugira ngo dushire kugira natwe intambwe dushobora gutera ko hanyuma twongera dusaba nk'abantu badukurira umuziki baze baratwegera cyane baze baradufasha mu bintu bicanye biriya kugira ngo natwe igihe batazoba bakibasha canke batakibirimo tubibandanirize aho bari bagejeje murakoze
Ebare jaheze cyane birahe Hasiga iki Hasiga ko tumureza Fabio mu cyumweru ciwe ati imana ishishikana hagiye neza bironye Fabio isha ko shira we ati oya icyo ni gisabo ifo kubisaba ati turasaje Fabio ve eh Utane gutane kandi cyangwa no mutima wiwe naba kagati bikoze
Icyambere na mbere kwanza tumaze dukomera amashi kwanza abahejeje gucanga aha makomera amashi cyane gose sivyo kugira ngo bashe kurengana ga Donc bari batatu kugira ngo bashe kurengana ga urabona yuko bagirageje gukora ariko kandi n'impanuro twabahaye nibaze yuko bazi taking nkama hanyuma abari zo kandi bazokoresha kuko abo bagiye guhura imbere nabandi kandi biteguye cyane sivyo hanyuma abari ko baransa bakuririmba nabo demi finale tuzaba turi kumwe finale tuzaba turi kumwe hose nzoririmba vraiment yeah puro Mushaka Basta Godzilla. Okay. Ndaba ngiye gatoye ariko mugabe musanzwe muvyanzanye si ico ntikirimo sivyo? Okay. Gishinya nka wa dem. Bigs away. Akandi ngora vashe yo mama we. Krera panga kaze ze. Kratera se se. Geregeza mwana kwiga. Mushindi presse mbona ko mukinya menya nkinda ya turabizi kujya imisaya hari bono yitwa desire kuri rap bose baga abana ngabo bakiri ku rap zabo nkinzo na tife na prizi rap bakora steri tiro gira frank duniano rap ukora gira humbeje iko bizamu muziki no hebe no kumutaka zbunjo powesha kuri cyo gishuga nugu muzani bya ovyo yo numero 1 numero ya jemaranye bihe kwanza ndakwibarize na uyi wawe rihe tire fisa ni million sumba mateke ko million kubyukuri kwere sindi rasta barase Tumuwapa Afrika ni gozira yumuriro Fabido wewe dumu masa kizigenza Ndi gangsta ndu munegre Kubase deme da bibiri ya sakasiri kuri keisha Kuma biti na mayeri ni jewe nyene bitu ngami Sema fjeri kukona nuhundi kaka kamirige Na ara kamirise Tumu hepi Fabi nzubi babi kuri flow kuri kepi Fuka benda kuterivesi gira bema feo vivesi Da kushire kuri mechi ngura kuri bitu kuhinga kuri speed Bapet kuri mechi bari kumubadi Barabesi kondi hero Mwese ndaponda kuko muri zoya zinyina ni zoya mura charavana batoya kuko kuri jewe ni oya no bacurika muri goya ni jemura pere mutinya batiza mazina gafata bifi yuwaje ni bichu ni gazi rapi yuwaje ni sani yogwa ishura maze no giru mupa bifu do mami na hawe award no gogo kera geza kunyigana ni woshika na nirobo yigi pa subiramo kera geza fiura maso kera geza haba mba fan below the kitchen boy marako mwese
Yes.